Now, in more concerning news, for days of dry taps and no formal communication, these are the words of disgruntled residents of the Daveyton in Benoni, expressing the frustration, rather, of going days without running water. The community says that it is unfortunate that service delivery continues to deteriorate even after voting.
Uthukuthele ugane onwabo umphakathi waseDaveyton eBenoni kulandela ukuba kuphele izinsuku ezine ungenawo amanzi. Lo mphakathi uthi okubhlungu kakhulu ukuthi nekhansela lendawo kanye nobholi abubazisi uma kuzokwenzeka izinto ezifana nalezi.
This is a very embarrassing situation. It's almost 3 to 4 days now without water in our area, and nobody is telling us what is happening. And secondly, kunamathenko ufuna ngabe ikhansela lawo letha la kusevisa abantu awekho nelo mathenko lawo. So people are very angry now.
Omunye oyisaguga noyilunga lomphakathi uveze ukuthi kubuhlungu kakhulu ukuthi njengabantu abadala kumele bagijime namabhakede emgwaqeni ukuze bakwazi ukuthola amanzi. Uthi njengamanje kunzima ngisho ukupheka ukuya ngasethunjini kanye nokuphuza imithi yabo.
Singabogogo siphuza amaphilisi sasikhona ukupheka imidoko. Ama-tracker wethu la yaqala ukuza namhlanje kule 3 weeks singanamanzi, yaqala ukuza. So sicindezelekile kulo mbuso esikuwe. Mina ngibona ngathi ngcono sibuyele emuva emabhonwini ngoba phela kumlandanga for impilo yethu. Asikhona ukugeza, ugeza nzima, ungageza ngamanzi amancane ugogo. Hayi, sicela basikhulule kule nkinga. Mabasikhulule impela, ayisizwile la iDaveyton kuwes futhi akufani namanye amalokishi.
Lo mphakathi waseDaveyton uthi uma ke kuqhubeka isimo siba manzonzo ungahleke usithole sekubheduka nodlame endaweni. Ezindabeni ze Soweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseDaveyton eBenoni.